that's my part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what we'll talk about today. Gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da